If there was a way to leave, I'm pretty sure we'd have all left by now.
Yeah, what are you talking about?
Whoa, 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 whoa,